ɔsoro ahenni, Onyankopɔn fie a ɛyɛ fɛ. Nea ɔtwerɛɛ saa nwoma yi yɛ Edward Hughes, ɛna me Kwame Akyɛde Apɛdu ɛna meyɛ saa kenkan yi. Sɛ wopɛ ɛho nkitahodie bi a, kɔ www.bibleforchildren.org. Ɛberɛ a na Yesu wɔ asase soɔ no, ɔkaa soro ahenni ho asɛm kyerɛɛ n'asuafoɔ no. Na ɔfrɛ ɔsoro mɛgya fie a tenabere pii wɔ hɔ anaasɛ ofie kɛseɛ. Ofie kɛseɛ yɛ ofie a ɛso na ɛyɛ fɛ, nanso ɔsoro ahenni no ɛso na ɛyɛ fɛ kyɛn ofie biara wɔ asase yi so. Na Yesu se wɔn sɛ, merekɔ makɔsiesie baabi mama mo, na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mema mo a, mɛba bio na mabɛfa mo makɔ me ara me nkyɛn. Na wusɔre akyi no, Yesu kɔɔ soro. Ɛberɛ a na n'asuafoɔ no binom rehwɛ Yesu no, wɔmaa no so na mununkum gyee no firii wɔn anim. Ɛfiri saa berɛ no, Kristofoɔ kae Yesu bɔhyɛ no, na wɔhwɛ ne kwan. Yesu kaa sɛ ɔbɛsan aba mpofiri mu ɛberɛ a yɛnhwɛ kwan. Na Kristofoɔ a wɔbɛwu ansa na Yesu mayɛ tɔ so mmienu no nso ɛ. Bible no kyerɛ sɛ wɔkɔ Yesu nkyɛn tee. Na ɛyɛ yɛn mfɛmom sɛ yɛbɛfiri nipadua mu fie ha akɔtena efie ɛwɔ Awurade nkyɛn. Bible nwoma a ɛtwa toɔ, adiyisɛm no kyerɛ sɛnea ahennie mu hɔ bɛyɛ anigye. Deɛ ɛma no yɛ anigye no ne sɛ, ɔsoro yɛ Onyankopɔn fie. Onyankopɔn wɔ baabiara, nanso n'ahengua no wɔ soro. Abɔfoɔ ne nnipa a wɔwɔ soro koto sɔre Onyankopɔn. So, Onyankopɔn ma nyinaa a wawuwu no wɔ soro ahenni no mu anaa. Wɔbom de ne to dwom yi Onyankopɔn ayɛ. Yei ne nsɛm a ɛwɔ nnwom foforɔ a wɔtoɔ. Wofata sɛ wogye ayɛyie, ɛfiri sɛ waku na wode wo mogya atɔ yɛn ama Onyankopɔn. Ɛfiri musuo ne ɔkasa ne nkurɔfoɔ ne aman nyinaa mu aba Onyankopɔn nkyɛn. Adiyisɛm nwoma ɛtua num ne yiyi mu nkuro no. Nkrataafa a ɛtwa toɔ wɔ Bible no mu no ɛde soro ahenni no ho toto Yerusalem foforɔ no. Kuro no so paa, na wato afasuo atenten atwa ho ahyia. Wodi ahwehwɛbo, wɔde ahwehwɛbo na ato afasuo no. Wɔde agudi a ɛsombo ne aboɔdenboɔ a ɛhyerɛn na ato ɔfasuo no fapem. Apono no mu biara wɔde ahwene pa baako na ɛyɛeɛ. Na apono no yɛ nhwene pa a yɛnto mu. Momma yɛnkɔ nkɔhwɛ sɛnea ɛhɔ teɛ. Wow! Ɔsoro ahenni mu yɛ fɛ paa, na kuro no yɛ sika kronkron te sɛ ahwehwɛ kronkron, na kuro no abɔnten yɛ sika kronkron. Na nkwa nsuo asubɔnten a ani teɛ sɛ ahwehwɛ ɛfiri Nyankopɔn ne adwamaa no ahengua no mu, na asubɔnten no afɛ no nyinaa no na nkwadua sisi hɔ. Deɛ na ɛsi adi nturo, dua yi yɛ soronko. Na ɛso aba ahodoɔ du mmienu, na ɛsoso n'aba bosome biara. Na dua no ahahan na wɔde sa amanaman no yadeɛ. Na ɛhia sɛ owia anaa ɔsrane bɛpae wɔ kuro no mu, ɛfiri sɛ Nyankopɔn animuonyam ɛhyerɛn wɔ mu, na anadwo biara nni hɔ. Mpo, mmoa a ɔwɔ soro ahenni hɔ gu ahorow pii. Wɔyɛ mmoa a wɔadwudwo na wɔpɛ agorɔ. Mpataku ne nwan renwura bom, na gyata bɛre ɛsrɛ te sɛ nantwinini. Wɔrempira, na wɔrensɛe adeɛ bio wɔ me bepɔ kronkron no nyinaa so, Awurade na ɔseɛ. Sɛ yɛhwɛ a, nneɛma bi a ɛwɔ soro nni asase yi so. Atɛmdidiɛ nni hɔ, ako ne pɛsɛmenkominya nni hɔ, apono a wɔatoto mu nni hɔ, ɛsiane sɛ awifoɔ nni soro ahennie, atorofoɔ, awudifoɔ, abɛyifoɔ anaa atirimɔdenfoɔ nni hɔ. Bɔne biara nni ɔsoro ahenni hɔ. Nyankopɔn nti, esu nni ɔsoro ahenni hɔ. Daa, nyame ma esu esiane ɛyawa a ɛwɔ wiase yi mu. Nyankopɔn bɛyi esu afiri ɔsoro ahenni. owo ni osoro aheni ho yankopon ma ne ewurade no betena aseda areho ni ho bio esu ni ho bio eyawo ni ho bio oyare ni ho bio aponto eni ho bio worenye eyi na worensi pe bio obi a owo soro aheni ho no ene onyankopon eni begye nia ehia sin ni nyina no osoro aheni ye emrantewa ne maiwa ne mpenyifo a wode wonre ahye ewrade yesu kristo mu no se wonjefo na waye ositi ama no se wonwura nwoma bi a ewo osoro aheni a ye fre no ogwama no nkwa nwoma nipa din ahye saa nwoma yi mu ma so woni mo na watre wondin wo saa enkwa nwoma yi mu wona wode wonre hye ewrade yesu kristo mu no so wudin wo hobi nsɛm a edi akyire wɔ bible no mu efa ɔsoro aheni no yɛ frɛ a ɛyɛ nwam honhom no ne ayeforɔ no kɔ so a ka sɛ bra mania ɔwɔ aso no ka sɛ bra mania sukɔm de no no ɔmra nea ɔpɛ no mmɛgye nkwa nsuo no kwa Sura ahini, onyankopon fie ayɛ fɛ. Abakɔsɛm a efri nyame asɛm mu a ɛyɛ Bible no a ɛwɔ Yohani 8:9 ne yiyi mu mmienu. Korintifoɔ nwoma 3:5, adiyisɛm 3:9, aduonu baako ne aduonu mmienu. Wo nsɛm mu bue mahan, ɛnwom 3:19 ne nkyekyɛmu 4:30. Nyankopon nim sɛ yɛayɛ bɔne bebree. Bɔne akatua ne owuo. Ɛnam ɔdɔkɛse a Onyankopon wɔ ma ne manti. Ɔsomaa ne dɔba a ɔwɔ okoro no, Yesu, sɛ ɔmɛwu wiase nnua no so ɛma yɛn bɔne. Yesu sɔre firi awufuo mu, ɛna ɔkɔɔ ɔsoro. Afei, Onyankopon bɛtumi de yɛn bɔne afiri yɛn koraa. Sɛ wopɛ sɛ wotwe wo ho firi wo bɔne ho a, kansɛm yi kyerɛ Onyankopon. Me Nyankopon, me gyidi sɛ Awurade Yesu ebewu maa me. Na ɔda so te ase. Mesrɛ wo sɛ bra m'abrabɔ mu na fa me bɔne kyɛ me. Ma me nya nkwa foforɔ. Na daakye bi, me ne wo atena ase daa. Boa me na mentena ase. Ɛma wo sɛ wo ba. Amen. Yohane, eti mmiɛnsa, ne nkyekyɛmu 16. Kenkan Bible no na ɛne Onyankopon ankasa da biara.